ofundisayo uvabakshini maharaj asithi ukubheka ke isibalo sethu lesesinaso la noma esizosibhala khona manje 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 sisebenza ngawo ama limits ethu sizosebenza ngokukhombisa ke manje sifuna ukukhipha ngendlela yomdwebo ngixolele ngiyabhala la ngendlela yomdwebo sikhombisa ama asymptotes amabili kumdwebo wethu sikujwayele vele ukuthi sike sithole imdwebo imigqa emibili phakathi kumdwebo wethu kodwa la sifuna ukusebenzisa ngendlela yamalimithi siphinde sidwebe yona leyo mdwebo ama-asymptotes ethu amabili ngendlela e-horizontal uzobona sizosebenza kanjani sino f of x equal sino x over i-square root sikabani esino x squared plus y sifuna ni thina ukuthi sithi lim f of x uma u-x wethu unjani uya ku-infinity siphinde sithi lim f of x wethu uma ukuthi u-x wethu uyakubani uyaku negative infinity asibona ukuthi singadlala kanjani ngaso lesi sibalo sethu sino x phezulu sino x ngezansi kodwa uthwele u squared loko sidlala kanjani ngako noma sikusebenzisa kanjani ekutheni kusize thina singano x sibe no x squared 1 wethu ube usuphela amandla nje kanjalo nakungususa ube usuphela amandla kalula nje kanjalo seqele sithi x sithi x x sibe no x ngezansi ngusekele kanje base ngiyacacisa lapho ukuthi ngisho ukuthi u-x wethu uma uya infinity noma u-x wethu unjani uya ku negative infinity hayi bese ngibhalile nalangezansi ngcise asiqale ngalesi esiya kubani ku infinity singathi x over x osekelwe over x wethu osekelwe equal 1 uma sesizalana ka negative uma sesiza ka negative sesingathi njengoba kade sishilo phezulu sisinobani limit x uya kuba negative infinity sino x over x wethu osekelwe over x wethu osekelwe uzoguquka ube kanjani ke wona uzobaneki njengoba kade kunje lo phezulu kodwa la enzansi ngoba sesisebenza ngonegative khona kuzoba njani ngoba kushintsha ngalutho kuzoba ngunegative onjani o ngase kuzoba ngu-1 onjani onegative asibone kumdwebo wethu ukuthi zona le mpendulo zombili sizozikhipha kanjani sithi 1 wethu ngapha mugqa wethu losufakela negative 1 wethu sithi nawu kamnandi nje nawu negative wethu uma sidlulela sikathi f of 0 singano 0 ezansi sibe no 0 phezulu sithi 0 plus 1 x wethu lobu usubanjwe u-0 okuzipha u-0 0 plus 1 uzosipha u-0 ma u-0 squared plus 1 uzosipha u-0 mugqa wethu ngawusinto ehamba kanje sinxase sithi ukuqama phansi asithi ukuqama phansi sithi x wethu ngasinto ihamba kanje ngasinto ihamba kanje base nangapha ngabe ungenela kanje singabamba ngokuthi uy wethu f of x yabona umugqa wethu ngokuthambe kanjani kalula nje kanjalo ikona nje ukuthi uthole ama limits ethu a akhona aka positive nawo laphi nawaka negative base ama symptoms akhe imigqa yakhe imbili yaphuma base umdoba wakho ngaphakathi uyaphuma ube into ebonakalayo nje kalula kamnandi kanjalo uyabona ukuthi kube lula kanjani ukuthi ukhiphe umdwebo.